water. Hemming a beaky water. A beaky water on the drink. Betu! Professor Maria.
Maria! Hemming a beaky water. A beaky water. A beaky water on the drink from far. Samaria, Khiyala ya biki vat.
Samaria, Khiyala ya biki vat.
Betu, ma, mamela hesien, kisa atwa, ki antho, kisa lo hula chalete ya sasa wana he weekend, akere kita wana sienki.
Oh, okay. Broto, eh, mama.
Alright, he may say, kita wana, alright, kita wana le broto. Usuka li wat?
Maskutu o ka ya mara mfethu tintshango o nyametse phone e team a ke understand ho etsa lang ka wena mo mo ka o vaile mfethu ke ipi ka wena tintshama phone e
thank you much ha we na mara na ho e chima ke ma
ke tsa ma ha
mashangu a muratu wa tle ka ta ke le bo ha
I'm a little bit
Kemika wena mfethu why ukuthi phone why ukuthi phone ses lathu luhlo ukuthi nginda wahana wathi ana wathi le wathi lo musazi ungikile chalete ka ofe
wena a eh unza le ndovu intembi
unatula le ndomvi no si ungikile wathi ungikile ka ofe la ungile chalete ka ofe la umusila sina next story said akekho nina una sampathi
eh
una sampathi ke ntate 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 ke phamisa skhethe ke ntate asha ba ke what bon umusila u dula le tshotsho mbeni le tsheni
uma shanwe
kuzwe etse ntho setse bi
ah eh
ke a uthela ke a lithela
ha na tlwele ntwiji
eh bo ntate ba banga ithompi ngwana ntate
ke se ithompi ke a uthela se mo tshene
le queen au si Butlele ke lata
ke le ka nyi bawo
nana pela
u
philo mbone so
butlele e re ka hanyang
so e re ke tsana eng ke
tla
eh ke tla ka pele nyana ke khutle kwa nna wa
bona
ke tla le bona ha ke khutla ke
khutle
eh ho lokile hang ngwana ntate ke tla le bona ya go thots wena brook wa zone 6 simona ku bona galo le tiyakatse wenza muriri zwale wenza muriri ka matshaka ka le basimane ka ofela sis u bane nga ole tsena mara bonko kuri mana mekhwa ha iyo mekhwa ha una yona ha una yona mekhwa ah wena ceo and founder ya how is life hey maskutu kiretwa tsabethu Kilo tsa bethu salos na wat storing sena. Sis, how swabi? Ke amatha kilo me ha kseile le sasa.
Kan salam rao.
Bethu ele. Batho mama ke njola wa tla o mathathe. O ratela le bitsi wanaka. o ratana le katse ya ya o qetela zone 6 mona vale ena ka ofela me siene ha bona thotso wetsa halala bona fe
manjale ke ngwe tsala manki bi si jwale ke mama
betwele betu ke thotse ntwana ya hao ena ya me purchasing mona purchasing ena emona a tshekile a etsa watse le watse le se rethe se jwang sa mushima ne me siene se rethe se jwang tsa a hlela zona impa zona
a se nete
hola o li saying Deben July horse. Upera Deben July kiruwe no masaka kada laba shimane ba mona ka ufela. Thola. Tote na nalini naona tena.
Mara maskutu. Maskutu pila heso. Pila heso. Pila mmewaka. Pila mmewaka mfetu.
Ati. Ayo.
Kupata.
Betu. La santwe. Hotu toti haise itleti kwa tama wae. Kala ya la shua. La santwe. La santwe na meisiena. Lahlan Twitch. Aha, wanaka. Ku khalmetsi. Ku khalmetsi ka muzolo. Ku khalmetsi ka banana, ku khalmetsi. Bona na tsena ba u nyisa hape muzolo. He! Awu mamele. Betwela u mamele.
Aba fethi masukutu lwena. Aya, hayi.
Bona na tsena he. U jiste team ya, u team ya runa win. 1-0. 1-0 Messi. Akuseyile le sase. Irike tsamai.